kuko muri aba upcomers kandi muri Rebel Record.
Tumana zindutse.
Anyways, nikihe kintu let's say Rebel Record ziwanyu strategy bizanye kugira muze ku making a grow up music ya wana country.
Okay, dufate nk'imigambi 26 yo bigamije canka yoba yitegure mu myaka iri imbere canke nino munsi. Nuko 26 ni fasha ngore kubera ngo uri muri label. 26 ifise ibintu muri 26 nyene byakazoza n'ivyubu kuko nta usubira inyuma ko ari gutana no guhomba sivyo. Dufate yuko 26 ni label ifise aba sister jeje kubafasha abantu batishoboye abanyeshuri umva 26 ijejwe vyose muri make
umuryango wagutse
ufasha benshi kandi ikora byinshi kandi byinshi nibiraje habona kubera nizere kata kiringo cy'imyaka myinshi iramara gusa nizere kuwiyumviye kuko cyo cyumvira cyamenye kuva
kera
yarafite n'uwo mwanya yabonye ati cyeka nshika habona nigaragaze nkuko ndi umurundi nkore amateka mu Burundi iwacu
atari banga yitwa gute fondateur wa 26
ego yitwa Gilles
abanze y'igihugu mu gihugu
aba hanze y'igihugu
abarizwa hanze ari hanze y'igihugu
America Australia
ego rekadufata America kuko icyo nzi cyari muri Europe kandi nizere yuko numwe mu bantu bitanga smutu mumezelewe
kitokee ukakutana na mtu kwa sababu ongea tayari kwamba mtu ambao ni foundation wa maisha ya watu wengi ni mtu ambao yupo container katika nchi za Ulaya. Ikitokea kwa sababu the last na ile bavuga ngo umwari mu mwizana makoso wakoze yeshere ya haheze kutiga ku makoso wakoze nshobora kumenya ni koso rihe dramatikara mubayeho birashikira vuga n'aba diaspora kandi umva ari bo bantu badafatiye runini ngaha mu gihugu na kenshi mu gisata kizanye n'inyidagaduro muri bwa bakimo bwacu bwo muziki bishe sukumva ko umuntu yekara vuga mu diaspora nabi wo mwishuriki cyangwa wo mucukuriye
Kino jeno vuga
zeti kuba hanze ya rebo no muri rebo ni he ubona yuko bikorohera cyangwa byoroshye
kuba muri rebo biroroha kuko ari ibintu byinshi bagufasha muri rebo umva baragufasha ibintu byinshi kabisa hamwe na ubona tego kabisa ariko uri wenyine biragoye inzu umva inzu bamutegerezwa kuyiriha kujya
audio
n'amahera video ni
sa bro
pipi hali musuko mu kipindi messi oya man unaitwa yo sita tumva naka musha za kipindi
musha za kipindi
sasa ndio usiguri kiman
Mviriza.
Ndio tiko tuko tuongea utanilete.
Sawa.
Kauna nayo
mviriza.
Samani wewe ari mtu mpira
kwa mviriza. Mviriza nakubwira mviriza. Uri ni inwi aja.
Oya, eh. Ni kani bireke.
Wewe wachere
bwana. Ni kani bireke man.
Eriagi.
Bro, what is that?
Eriagi.
Apana ya lagi.
Mira ngo jewe ndinde ndamutanga ari we yarafise gahunda.
Gahunda so difitanye masaya yaraya.
Yaraya. Banzirire kwetu heza hanyuma wewe uraza.
Bakuta muri tumba mu nzara.
Oya ariko je mbazi ikintu kimwe. None tuko tuvugana nawe utoko tuvugana n'uyu.
ngo tuyage kwanza twe duheze ivyacu hanyuma na wara
murazi biki
ona bro
amen
security
iyi ni kanzu bro
kwanza
kufanyifika
bro
isiguri iyi ni kanzu isumbi mitai
kwanza iyi ni kanzu
achana na mbeza kanzu mbeza mimi sipo
iyi ni kanzu
jewe umviriza
security manzu mureke kanzu muhote
je no washi kanzu
sivyo kanzu bro
ni washi kanzu
una iyi kanzu
awo yambura wewe
mon frère,
allez vous gamesh.
OK, tu regardes vous gamesh.
Ça ça
je vois. Tu tires kilo kibazo.
Non non, yo mu chien
hawo. Gamesh,
hawo just da muts. Hama yamenye gute ko je twavuganye ibintu vy'ikiganiro uno munsi. Na location ansanga ngahanye.
I was like crazy.
Go to the muriza iyi twamubajije.
Mu gitwe turuza fisu bwe ngo bemeze.
Usubgara ngo nene Snapchat.
Araga muri Snapchat.
Ngo ngwizobe ngo 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 ni montage.
Bira baho gukora mu ikisika bari montage. What you mean, bro?
Bro, aliko sivyo iza.
Ah, umviriza.
Nimba turabasani.
Twandanye. Bavuze twatangwa ikiganiro.
Twabanda gute?
Mundaje gute?
Mundu twayikura hehe.
Koreshuma yakumeze ku mustari
twemera. Jewe mana. Ntabwo ari jewe nari ni danganya. Kandi twanamubaje atubwira nima. Se wese atuyabona na gato nongiye atuni kusima. Tuvugana kuri telefone gusa. Unasiki?
Ja kuna nikutandukanya umushere umusani
twamubajije kimwe suri changani
cyora. Umushere umusani. Umushere wewe. Binyanditse ko.
Ni group show mumeze gute mumeze neza Jenny Mr. Koresha Umwanya Mr. Tugesho Umunyarusaku Suto Chawa Mr. Vuguta Vyume Vyume mumeze neza Nikumwe kandi na Kim the Prince my brother my big bro Mujama
Kino na ngagu sibye bizine byo ni byinshi
Mr. Vuguta Mr. Tugesho Umunyarusaku Chawa Mr. Kanyamuji Koresha Umwogi koresha umwotsi koresha umushatsi koresha imeshe koresha amenyo koresha marori koresha isaha koresha ibage koresha imuzu koresha ibirato koresha amashoti koresha marori koresha
ubwano aho kuri koresha ibirato koresha
telefone gikoresha isaha koresha agakomo
koresha hari hano bivuze ngo koresha ikirato nce ni ukaka kavansi
ivansi ejeje ibirato
bizize umunsi wa indi yombe ka Air Force keza
bayi ko turi kumwe n'umushitsi she assalamu alaikum
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bro, mimi ni mtu wa mbere njubunure.
Eh.
Jere nunda tangara ba mizidma. Tugakura nibigani ona ba mizidma. Kandi ari je ndu munu wa mbere ngihunuri.
Ubutumbu bw'ingurube.
Nyamaka.
Haramu hiyo.
Akim, lakini umushitire ariko mane, abajama banageukaka. Umva umubona kuma foto.
Ndaramuta, sindakurikira.
Oya tamaze kubaramutsa ivyo kubaramutsa ugo ugombufuka ngo wasenge. Aba dukurikira naba gangster mane, naba niga nabaji, nabirefu mane.
Azobye wasame ni baba itawe, right?
Aba bavuti maze muko fresh maze, muko good.
Anyway.
Tayari abi.
Sekatwetu akiro umushitsi wacu ni.
Ya.
Beni Abdul, kume ngo ati akantu kabisa.
Oya, uyu tomboza muri Abduli.
Abu.
Nani ba Ismail. Bipsa. Uia, ce mani mii eu sunt ce tu drept cu u, u tot cu anul ăsta, mă uceam. Ah,
asta e nu mi-am gafsit, nu vei cosi, by the way.
Ah, zi, aici am Snapchat, ține. Cu anul ăsta bura zic o montaje ziba.
Yeah,
montaje zira ba.
Muri.
Nivine visa.
Snapchat era cu nu băsirea cu gan.
Ei, u. Cu anul ăsta bura
cu gan, mă muri Snapchat.
Bine că nu mișeriu eri rangu, mă nu dăvise cu gan vara și uai.
Ei, acea, acea mă bindule.
Mă bucur că îngă cosi, mă.
Safka bici.
Cum este neis?
Genda shima.
Uite, mă curim băgiari. Ei, mă nu generazioni
iwa na mabaye benshi ko eba natanguye demire byatanguye nyiri muto gusa urumva ngusora muziki wanje wa mbere natanguye demire event
rebwa
umbaza kabazo kamere
akabazo kamere Tristonic ima abantu dukiki arumva bita utuntu twose after kitembea na Tristo mbiri by the way
pisto
yeah isa gani ho we like come on
yeah
pisto nashatse ku urabona abakobwa bafise ibisusu
yeah
ngidi eh harutuntu rero usanga tuvyimbye mwene nga
yeah
no nga tuvyimbye twitwa ama pistol
ko urumva
yani piston kiswahili
bera
piston kiswahili
asa askari ile pistol ogezeka kwa
eh hapa hapa
bondo mana piston mbili
eh piston mbili yani zinayumba yumba yana kitembea zinapiga
zinapiga
mpaka sasa hivi tuna tracking gapi on YouTube au kwenye platforms za kwa kwamba unauzia muziki
matu nao turishitsa mane turachari batoyi cheke tumusanga kuri YouTube tutafisa ma view mesh
kandi muri label ikora label ya 26
ah label indirimbo zibiri maze gusohora nta label narimo label ndayijemo nta ndirimbo turasohora ariko turi muri studio
maze giye kingana gute muri
label nta mezi angahe rahera tuyirimo ndayinjemo jewe kubera nari nkiri nka mushasha.
Yeah, okay. Uri kurara bare muri rebo no kuba hanze ya rebo. What's kind of difference? Kuna tofauti gani hapo? Ukiwa bado unajitegemea na sasa uko kwenye rebo na hapo unaona labda kuna kauna fulani.
Yeah.
Ah, kujitegemea yani mara nyingi yani kwa sababu sisi tunatumika tuna kazi.
Yeah.
Mimi nanyoa.
Kunyoa
ndamwa.
Yeah.
Sasa arakazi urumva ushora ukorwa
sasa zeti kuba hanze ya rebo no muri rebo ni he ubona yuko bikorohera cyangwa byoroshye
eh kuba muri rebo biroroha biroroha kuko ari ibintu byinshi bagufasha muri rebo umva baragufasha ibintu byinshi kabisa hamwe na ubona tego kabisa ariko uri wenyine biragoye
okay
inzu umva inzu bamutegerezwa kuyiriha kujya
audio
na mahera video ni
sa bro
kipi hali musuko mu kipindi mesi
oya
man una cyo byo sita tumva
naka
mushaza kipindi
mushaza kipindi
sasa ndio sikuri ki man
No,
Kibazo cyari kiri heje ambiye ko ari we.
Mane kwanza wowe urinde wewe.
Mviriza.
Kana.
Ndio tiko tuko tuongea utanilete. Sawa. Kauna na yote.
Mviriza.
Samani wewe harumtu mpira
kwa. Mviriza. Uli ni imwi aja.
Eh. Oya, eh. Gani bireke.
Wache.
Gani bireke man.
Eriagi.
Bro, what is that?
Afana ya kusa. Ngira ngo jewe ndinda ndamtanga ariwe yarafise gauni.
Gauna so difta ne masaya yaraya.
Yaraya. Bambirire kwetu heza hanyuma wewe uraza.
Sokuta muri tumba mu mukarima.
Oya ariko je mbazi ikintu kimwe. None tuko tuvugana nawe utuko tuvugana n'uyu.
Wewe ngo tuyage kwanza twe tuheze ivyacu hanyuma nawe ara.
Uraza biki?
Ona bro.
Amen. Security. Iyi ni kanzu bro.
Kwanza
iyi ni kanzu bro.
Isiguri.
Iyi ni kanzu.
Isumbi metai
kwambaye. Kwanza hii ni kanzu achana
nayo.
Hii ni kanzu.
Jewe mviriza.
Sikita manzu mureke. Kantumu hote.
Jenu washi kanzu.
Sifu kanzu bro.
Nu washi kanzu.
Yuna hii kanzu.
Awe yambura wewe.
Mon frère,
ari kuvuga menshi.
Okay, turika kuvuga menshi.
Sasa rishonya, tatiri kino kibazo.
None uyo mushi
nta menshi,
nta uzi.
Cyose ndamutse. Hama yamenye gute ko je twavuganye ibintu vy'ikiganiro uno munsi. Na location ansanga ngaha nyene.
I was like crazy.
Ko twa turi muri za ifi twamubajije.
Muzi twe tunza ifi ubwenge ngo bemeze.
Usubwara ngo nene Snapchat.
Arapa muri Snapchat.
Ngo ngwizobe. Ngo 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 ni montage.
Bira baho gukora mu ikisi kabari montage.
Wewe mire bro.
Bro, aliko si vyiza.
Ah, umviriza.
Nimba turabasani.
Twandanye. Bavuze ngo twatanga ikiganiro.
Twobanda gute
mu ndanye gute.
Mundu twayikura hehe.
Koresha umwanya kumumeza uko umustari
twemera. Ntabwo ari jewe nari nidanganya. Kaya twanamubaje atubwira nima. Se wese atuyabona na gato nongiye tuni kusima. Tuvugana kuri telefone gusa. Unasiki?
Jakuna ni gutandukanya umushere umusare
twamubajije kimwe wese uri cyangana
icyo rakiye. Umushere umusare.
Umushere wewe ubinyanitse ko.
Akini mije twavugana n'uyu vebe. Akini naranakweretse narakweretse.
No!
Nasikini shoot.
Busive busive. Iyi foto ni yande? Uyu ni yinde? Uyu ni yinde?
Ni weye.
Oya uyu ni yinde?
Kwani ma picha si? Skiliza.
Mimi urasa n'uyu
mukiza sasa.
Snapchat.
Ah sio kama tunafana
sisi. Shaka bire kambaze bire kambaze manager. Uli muri lebo?
Ah umviriza. Tugende mukebuke. Tugende mukebuke. Jiwe ndi muri lebo ya 26.
Kuva ryari ko uyu ariwe numupira za wunzane
ya
message uheruka kwandika
message meruka kwandika wewe
muri group ya 26
muri group ya 26
yego
ah message naranditse message yuko ngwaye
kada
naranditse message ko ngwaye
nimufashe kuraba n'uyu
yo bariwe
naranditse message yuko ngwaye
niwe
of course
aniwe
ah kamuko bamwe Uri mu mujyango wa 26
sasa lebo amutwini mu lebo
mukuru lebo mpo anga
lebo ni deja nkatwe yebwe urabona abantu nkaba babatarashira ibikorwa hanze tubamenye akumva biragoye
ma ba Bentru ba Mondani ba Bentru
ba Bentru ba Fabilo
Fabilo
Fia
ba Pomji ya
Aranji
umviriza basi mani tukubikane basi kinyo tukubana ume sindi reka twikigano cyari kiriho ku musozo reka tuyage gatoyi tuyage vya 26 hama afta ko twabonanye twakubonye bien nazo zira kuduca mujyawe tuzokuyaga ivya karere y'umuziki sivyo
wakoze
reka twicare tuyage duhera heze sivyo njembo na rumujyango kabisa Atana ni kwanza ni washe kwanza ipi kwa kwanza
kurishimwa
ni bari
ngomba bambara munye
ya kwanza ndayambare nanje
kurishimwa ni muri wa mijyanko
kurishimwa
akuzi muze tayambaye
kirata bari tuje na ndayambaye direct
abateka iyo ni ngora
ni 26 26 historia ya 26 ilianzia wapi basi
26
kwa sababu hiyo historia mimi naijua sehemu fulani
umesikia sehemu fulani
yeah.
Kwa hiyo tukirudi upande wa kuongelea 26 ni jambo likubwa sana
yeah.
Ni kitu sio kirahisi kukielezea mtu kama hujachukua time ya kutosha nikueleweshe ni kusimulie 26 inamaanisha nini.
Nataka kujua
ya unaona 26 ni mtu ambaye
anajituma. Twende mkirudi.
Asante. Unaona 26 26 sigura umuntu wishaka. Umuntu wese yumva muri we kafisi ishaka ashoboye gukora ikintu agashaka kunyunguze. Wogenda mituma 26. Muri makiuchi yumva sigura yacu.
26 miyo namba ni juu South Africa. Kwa sababu kuna 26 na 27.
Ah sorry brother, sorry kwanza katoka.
Ndumwe mu basani mu artiste bo muri 26 Life Forever muri make nizere yuko turi abakami ejo ijyo mashaka kubona ibikorwa byacu mukatumenya bisumba uko twidondo ino munsi
ya kabisa Akim sasa rero reka dukubite tubangura sivyo tuzofata kanya tuyage kuko bambaye abanyamujyango tugiye gukorana ibikorwa byinshi byo bitandukanye tugiye kugerageza kubamamaza babamenye nyene aho ingufu zacu zigarukira uno munsi reka tuyage kwanza kuri action yejeje kuba hama before tuzuyage kubijanye na 26 tuyage na career ya muziki twumve icyo 26 bafashije twumve byinshi abantu batahure icyo ari cyo 26 ariko uno munsi ikintu kibaye abantu bashaka kuyumvira bati ema blagi yao ariko urabona neza yuko umuntu umusani wese abakeneye gukora interview burya si bose badusaba ibiganiro ngo baronke ibiganiro ibiganiro biragoye bidusaba ama déplacement bidusaba umwanya bidusaba nyene kuraba uyu muntu wese kameze gute kuko natwe bwe ndo dushaka gukora dusubira inyuma duje wagukora tuduga rero uno my brother ngaha igikorwa yakoze ndibaza wa mutahuye mu nyuma ariko reka tubwire impamvu nawe yabikoze ivyo bintu sivyo impamvu wabikoze ivyo bintu wavuze ati jereka ndamuke mujyahumye kwanza byageze ko wabimenye gute kugira uvuga ati jereka cenzinduka kare cyane
urumva hajya ari kintu bita hatube turaba upcoming kugira ngo uroke ikiganiro biragoye cyane biragoye gose ni kintu urumva bashya no kumubwira mu ujya akoresha ikiganiro akamubwira mugabo akakwirengagiza ariko jewe heba nari ku mboga nyene muri group ya 26 akambona utuntu nkutwo nyene akambona utuntu nkutwo nyene rero nari nje
gutenduka kajuro ndakiyo
location inaenda is kuko narabibona muri group location inaenda is ako ndavuga tahare iri hani binchika aha ndakora uko nshoboye kose nzinduke ndamutange ura kusasa naenda muzi nyene fresh ariko ku ifoto nyene aone
karimo gani mu kirundi bati akamenyero kishiki
kisi
mwana ah urumva
nuko sanza nyene uwo muri mu mujyango wa 26 yaba nka mu rundi umuntu nyene atazwe muri 26 ngira wabo ni secretary ya gwakici
kanzo yanje yashize ki mipfunya kunya myinshi
ya jari ubuntu re ntuze
kugabo re wari
yanagusize ku ikazi
ya eh yinda
keni we wabyakire gute rero umaze gushika kwa mu kiganiro niki cyatumye uhita mu kiganiro utaciye uguma pembene uca umpamagara ati bro bimeze gute ku kiganiro cyatwe
waciye kwanza kalendera yewe tukomaranye
ya ya ukambaza ati byagenze gute
koresha umwana njye jya mbere duhuye amateka yawe ndayazi
ya
niyo mvuno vuza tirekanya ragase programme twapanze ndamukoshona sivyo gusa numvise umengo no gwana kuburyo mvuga ati ibi bintu bimbaye ko ni iki
bro igiganiro kirajyoha ajye uvura zinduka
umvise akanyara ko
kazinduka interview yabonye kuri
brother nta kibazo tutakomana amahere papa akomana amahere nane nane
arafite ikora shoke ikora ndonda tsakupua
anataka anataka ni malize anataka ni to
brother so you can
agoma muri first come bigger as
well chewe yo nyi thank you seruka agera bonye umukamera mana akafata ama image vugatse
tuzani settings
none bo barabandi bakora kuri ibiganiro bo bari bakana kwegera neza mbona umusare tuzi koresha umwanya yafashe mike nyine ku mushehe w'abanda mana nari sikuri umushehe nyine nk'abantuze nyariya
si tundi ugenda mu mizirima
gusa rero muri make byanguye
nambabaje
ariko hajya ngo ishavu n'ishavu ishavu ngo ni umudayimoni muri make maze kumenya ko ari umuryango si no kwikora mu nda si no kwikora mu nda nkuko byakiye bigenda nyene cyende umuntu noroshye ingora
wavuze ko muri aba upcomers kandi muri label record
bituma
nazindutse anyways ni ikihe kintu let's say label record z'iwanyu strategy wabizanye kugira muze ku making a grow up music ya wana country
okay dufate nk'imigambi 26 yo bigamije canke yoba yiteguye mu myaka iri imbere canke nino munsi nuko 26 ni fasha ngo rekubera ngo uri muri label 26 ifise ibintu muri byo muri 26 nyene bya kazoza n'ivyubu kuko nta usubira inyuma ko bari gutana no guhomba sivyo dufate yuko 26 ni lebo ifise aba artiste jeje kubafasha abantu batishoboye abanyeshuri umva 26 ijejwe vyose muri make
umuryango
wagutse ufasha benshi kandi ikora byinshi kandi byinshi nibiraje habona kubera nizere kata kiringo cy'imyaka myinshi iramara gusa nizere kuwiyumviye kuko cyo cyumvira cyamenye kuva
kera
yarafite n'uwo mwanya yabonye ati cyeka nshika habona nigaragaze nkuko ndi umurundi nkore amateka mu Burundi iwacu
atari banga yitwa gute fondateri wa 26
ego yitwa Gilles
abanze y'igihugu mu gihugu
aba hanze y'igihugu
abarizwa hanze
hanze
y'igihugu
Amerika Australia
ego reka dufate Amerika kuko icyo nzi cyari muri Europe kandi nizere yuko ni umwe mu bantu bitanga si umutima umeze neza
ikitokea ukakutana na mtu ukasiongea tayari kwamba mtu ambao ni foundation wa maisha ya watu wengi ni mtu ambaye yupo container katika nchi za Ulaya ikitokea kwa sababu the last na ile bavuga ngo umwari mu mwizana makoso wakoze yeshere ya haheze kutiga ku makoso wakoze nshobora kumenya ni koso rihe dramatikara mubayeho birashikira vuga n'aba diaspora kandi umva ari bo bantu badafatiye runene ngaha mu gihugu na kenshi mu gisata kizanye n'imyidagaduro muri bwa bakimo bwacu bwo muziki bishe sukumva ko umuntu ariko mu diaspora nabi wo mwishuri iki cyangwa wo mucukuye
kino je no vuga nk'umu artist twe aba artist tumeze nk'abapangaye ati gute jena bino musindiko ndafashwa na kanaka nibisigura ko ariwe tuzogumana imyaka yose kuvuga nabi nta kamara
okay
right urafashije ino munsi ndagushimira kandi mwibuke yuko abantu namba waramwereye ibyiza bigire birenga ijana niwamwereye ikosa bimwe nzibagira bya byiza ijana
abarundi abarundi beshi niko bameze
na kamaro abantu bose abantu bose imajorite y'abantu beshi
yeah urafata ibyiza 10 wakora igiwe imwe
akacya
akacya yibagira
akacya yibagira na bya byiza byose wakora
cyewe simvuze nka nkuyumviye gukora umugwa 26 uda mipendekeze ko sivyo nadufashe arindira inyungu ku mana ya murema kunye imana yamuhaye umutima kwiyumvira ati reka mfashe abantu mbona ko bakishoboye ndabashikare ku byiyumviro byabo nabandanya akora kuko inyungu iri ku mana hari aho yakwiyumvira inyungu kuri jewe ugasanga ndamuhemukiye cyane ku wundi ugasanga aramuhemukiye gusa nk'umwana w'umutima avuga ati ibyo yaramfashije yogize icyo akoze kumuha ingufu manajere arabe nawe kuguma kuguma azana umutima wo gufasha
mwavuze ko muri benshi muri 26 family ubwo bufasha bavuze harimo abanyeshuri harimo abaki ubufasha bubashikira gute lese nka wuri muri nini dufatire ku bujeje bw'iwanyu wowe mu mwakure kure gusohora indirimbo zinga
jewe ngira kuri gahunda dufate twebwe ukuntu dukora muri 26 amanashiye arashobora kuvuga ati gusa dusubiye gato si icyo namukundira nirengagiza umuntu wowe namba ufise icyumviro cyo kumbwira ati je nshaka gukora iki
ikintu
aharuye akabona yuko ari umugambi wo guteza imbere igihugu cyacu natwe muri 26 n'umuntu wese witwa umurundi n'umunyamahanga aragikora si rapide umva icyo gitarapfizi aca gikora bisigura iki rero jewe nka jewe muri 26 niko ndavuga ngo ndiko ndipendekeze ego ngo ejo nawuze ejo mimi na wewe hakuna naye jua kesho akugende kamvuga ino musi kwa jenzi no musi 26 iri good life kuri buri muntu wese
kushimwe no zo shikigwa you know like
deja amaze kujamo
pia amaze kwambara kwa maitre of course nani
ashibaiki ga bumwe ndiko ndakubwi
sex life
My brother nga Kenny Platinumz yari yambye yuko rero reka dusozere ikiganiro sivyo ariko badukurikirana bagende bumvise impano ya Kenny Platinumz naye kuko bumvise iyantuze ni nani kwanza Sterling Escrow bayumvise Sawa, tundi kazi nisi.
Sterling Escrow.
Kazi tusonzira
Sterling.
Yani, ni akapela na direct.
Kabisa.
Direct.
Right.
Yeah, tundi.
Yeah, mwajua.
Siku nazaliwa kwa mama yangu. Alipata tabu kwa ajili yangu. Miezi tisa nipo tumboni mwake. Nguvu zake mwenyewe Mola mama kanileta duniani mama umegombana kwa ajili yangu unasema no yes umepambana kwa ajili yangu yeah mama yeah so thank you asante.